Exodus tinum na eyoe no Mose ne Aaron ko Pharaoh nchen ko ka kire no se
se urade Israel nyankopon sie nie mame man enko na wonko hye fama me wo esre so
na Pharaoh se
wan ni urade a metie ne ne na mama Israel akro minim urade no na Israel nso merema wonko
na wo se
Hebrew fo nyankopon abehia yen enti mayenko esre so na nsa kwan na yenko bo urade ye nyankopon afode na wamfa wo wiade ana nkrante a metua yen
na misrim hene ka kire won se
adenti na mo Mose ne Aaron muyi omanu firi wo nyuma ho monko mo djuma so
na Pharaoh ka se
monhwe afa enipa no adoso wasase no so na moro pon won afiri wo djuma yomuyi
na danwara Pharaoh she oman no adjuma yo so ahwefo ne won aboafo no se
momma omanu esra wode ba yon taya no bio se akane no wongara wonkoboa boa esra no mfa na ntaya dodoa na woyoda no munye won munye subi efrise wo ye ni hafo enti na wo su se mayankonkobo ye nyankopon afode no momma won adjuma emu ye duro na wonyo na wantie nsenhunu
na oman no adjuma yo so ahwefo ne won aboafo no firi edi beka kire oman no se
se Pharaoh sie nie mere mamo esre biem mwala monkope esre wode amu benya bie na mo adwuma no nso warente so hwee
ena oman no bo piti misrim asase nyinaa so koboaboa ayio ntwakaye ano de ye esre misimisi no na akafo no piepia won kan se
munwe muda kura adwuma woni bremu se bra na esre ho no
na wo hwe israelfo ahwefo a Pharaoh adwuma yo so ahwefo de asisi won so no kan se
edi enti na mo anwie ntaya a wahye mu ne no nura no nyina se akane no
ena israelfo ahwefo no babe su kire Pharaoh se
edi enti na woni wonku a redi no sa wo ma wonku a esre biara nso wo se yenyo ntaya na hwe wahye wonku a nso eye wara wonkrofo no mfumso
na ose
eni hafo na moye enti na mo se mayankonkobo awurade afode enti monkonkoyo adwuma na esre de wore mamu nso ntaya no dodo de mobe mara
na woka se
munyi muda kura adwuma mu ntaya no so arada no
israelfo adwuma yo so ahwefo no hunu se amane na ato won na wo firi Pharaoh nkyere ba no wobeto Mose ne Aaron a wogyina hɔ rebehyia wɔn na wɔka kyerɛ wɔn sɛ
Awurade nhwɛ mu mu atɛn sɛ mama yɛn ho abɔn wɔ Pharaoh ne ne nkoa anim na mode nkrante ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔmfa nku yɛn
na Mose sane ba Awurade nkyɛn bɛkaa sɛ
Awurade adɛn wayɛ ɔman yi bɔne sɛ yie adɛn na wosoma me yi ne firi bra me ba Pharaoh nkyɛn na mede wo din me ne no kasaeɛ no wayɛ ɔman yi bɔne na wonso wonye woman